Evukani FM kwinkqubo ndaba siyancama libhexeshwa nguye ululekani bhota masibaleke ke ngoku sibe kanti ke sijonga igunya abantu lezotshutshiswa ephondweni phake usomlomo uluxolo tyhali nozawuthi sibe kanti ke sidlana indlebe naye ngemicimbi ephatheleneyo kanye kweli lo mzantsi afrika nedla umzi masibaleke sibe kanti ke siya ke phake kuye ngeli hlobo sele simfumene emxebeni esomlomo mandikubulise ndikwamkele kwinkqubo ndaba usiyancamla evisr FM sikunike nawe ithuba lokuzibulisela kubaphulaphuli bevukani FM uzazise ngokubanzi
ndiyabulela msasazi ndiyabulisa kubaphulaphuli bevukani FM.
Alright, ke sawuthi sibe kanti ke sidlana and into endiqondayo uba zidla umzi ikhona ke ingxelo esithe sabe kanti ke sidibana nazo apha ebudeni beveki apho khona indoda ithe yabe iphuma ngebheyile netyholwa ngokubulala abantu abathathu yavakala ke apho imbambane ithe yaba kanti ngumcimbo phathelene nehashi esi siganeko senzeke emqanduli somlomo khasifakele mkanye usityebisele kabanzi mhlawumbi kuwenzeke ntoni kulo mcimbi.
Oh, lo mcimbi kutyholwa ukuba lo mtata wabulala abamama ngesizathu ke sengxabano yabo yedresen yehashi silutshutshiso ke saye salibeka ityala alijongene nalo ba ebulele amatyala kajongene nezityholo zobulala ezithathu. Koko ke ndiyenzekileyo saphikisa isicelo sakhe sowakhuphe ngebheyile. Ibheyile ke nxa kuxoxwa isicelo somntu ixoxwa njengetyala. Funeka thina silutshutshiso thina ke simele abamangalelwa okanye ke bamamele abamangali okanye abatyholi aba. Kule ikheyisi ke besithi thina makakhutshwa ngebheyile kuba sikholelwa uba uzawuphazamisana nophando. Arhoxisani namangqina kuba beseyenzile nenzame yoba arhoxise amangqina. Kwaxoxwa kodwa ke umantyi wafumanisa into yoba wamnika ibheyile R3,000 nomqathango othi makahamba ohlala kwenye indawo angahlali kulalali kwenzeke kuyo siganeko. Wabethe ke umangalelwa lo angahamba ohlala kwindawo kaemergen farm emthatha walifumana ngelo hlobo ke ibheyile. Kodwa thina ke isidanisile kakhulu loo nto leyo kuba besithi thina akafanaba bengakhutshwa ngebheyile kuba sisoyika uba uzawuphazamisana nophando aphazamisana namangqina lana wombuso kuba ebeseyivezile kuqala bangarhorisa mangqina ombuso. Koko ke isigqibo sikamantyi kuphela sona ke phaya enkundleni. So kule imeko ke ngokumantyi ubona uba makausemdlini ubulungiswa into yoba abe uyakhutshwa lo mntu ngebheyile. Ingathi ke loo nto leyo akanatyala okanye ithi ubungqina bethu kuye wokowoko ityala sizawuxoxwa ngokuthina wena kufuneka siyenzile silutshutshiso kuba siqinise isinyo sikawusi sizame ukhawulezisa uba kuxoxwe eli tyala ukwenzela uba agwetywe azathi kuba ufunyanwa ngenetyala abuhlala entolongweni. Le nto esicinga uba isemdleni woluntu lulonke kuba nxa ubulele funeka kakade ohlwaye ngohlobo elilingene ukubulala kwakho.
Somlomo usiluluntu ke siye mhlawumbi sibuzane kwimeko ezikumila kunje into yokubana uyifumene kanjani ibheyile athi abe kanti utyholwa kwisiganeko esikumila kunje aphinde futhi anikwe ibheyile iphinde ke ngoku ibe ngakumbi xa imali lena ithende abe kanti nayo ayomali ithe xhaxhe kakhulu ithe labe kanti ke linqaku lithendina kumakhasi onxibelelwano zingena ke izimvo zabantu bambi ke besithi umthetho wasemzantsi afrika uyekeyeke esona mhlawumbi sisombululo sizawuthi sibe kanti siyasikhupha kule ngxaki yomthetho okubonakala into yokubana ugweba ngecala labo bamoshileyo kukuthathela ezandleni mhlawumbi kwimeko ezinjalo nithini nina niligunya abantu lezotshutshiswa ephondweni.
Masiqale sithi ukuthathela umthetho ezandleni umntu yeyona nto siyikhalimela kakhulu singenayivuma uba yenzeke kuba kaloku ngokwasemzantsi afrika indawo inye ekwazi ukhupha ubulungiswa kwiinkundla zomthetho yiyo ekwazi ufumana into netyala yiko yeyona ekwazi ukugweba. Uba ke wena uthi wathathela umthetho ezandleni zakho izawuba nguwe phela utshutshiswa ugwetywe. Sibuye ke ngoku size kulo mcimbi webheyile. Ibheyile ililungelo lakhe ngumntu. Kuba khona amachule ade athi urhulumente zange wakhuphela mntu ibheyile. Ibheyile ihlale ikhutshwa ngabantu bakwabo kumntu omangalelweleyo okanye ngummangalelwa lowo. ililungelo ke alithunga kanatyala ilungelo ba abambise ngalonto anayo ukwenzela ba akude kuqoqo ityala lakhe kuba ubulungiswa ukuthi ngokusatsholayo ubona njengomuntu omsulwa ke ube ufinyelela unetyala ithi ke lono leyo xa uqoqo ityala lakhe ithi into umsemsulwa so mawuyifumane ibeyili ibeyili ke imhlobo sebesebenza ngalo ayisebenzi ngokuba ubutyala eli lakho linobuzaza kakhulu kuthiwe imali izaba nkulu hayi kujongwana nemeko yakho wena mmangalelwa ukuba imali onokwazi uyikhupha ingakanani kuba kaloku kungafana noba uyifumananga ibeyili okanye uyinikwanga ibeyili nxa uzothiwa ukusaziwa into yoba awunokwazi uyikhupha imillion rand umzekelo uthi ibeyili yakho imillion rand kuyafana lo apho uba uthiwa uyifumananga ibeyili ummangalelwa kweli tyala ke xa ujonga imeko yakhe nomsebenzi wakhe noba imali ananganayo kwathiwa i-3000 lena yimali angakwazi uba abambise ngayo kuba ibaluleke ngolu hlobo le nto uba ushiya imali yakho phaa enkundleni uphele ungayi etyaleni xa iyimali esisixa osibona wena uba sibalulekile kuwe mmangalelwa iza kunyanzelelwa nje uba ubuyele etyaleni uyoxoxa utyala lakho nalapha ke i-3000 lena kufikelelwe ngayo ngolo hlobo kungathethi ukuthi ubomi babantu abaya into encinci ngoko kujongwe imeko likammangalelwa.
Alright ke lowo simbambileyo emxabeni sisoke isithethi se-National Prosecuting Authority igunya abantu lezotshutshiso kanye apha ephondweni pha ke uLuxolo Tyhali nalapho khona ecacisela ngomcimbo phathelene nebheyile kuba kaloku abantu baye baxhome amehlo xa kuthiwa umntu unikwa ibheyile esitsho ke xa unikwa ibheyile ayithi loo nto ukhululekile awusenatyala wena kodwa ke unikwa ibheyile njengelungelo lakho njengoko isaqhuba imeko yakho kwaye ke futhi kuqale kujonge imeko yakho ngaphambi kokuba ube kanti unikwane ibheyile yamalini somlomo emva kokuba ke umntu othe wakhululwa mhlawumbi ke ngale bheyile ekhululwa phantsi kwemiqathango ethile ukuba mhlawumbi azihambele kude imiqathango equba azihambele kude kumangqina lawo ethe abe kanti azaba kweli tyala xa umntu ethe wafumaniseka le miqathango ibekiweyo kule bheyile yakhe eyophulile kuye kwenzeke ntoni
uba umuntu uye wawuphula imiqathango kule miqathango yonke yebheyile kuye kunyanzeleke into yoba aphinde abanjwe so wena mmangali uba umzekelo ukurhorhisile lo mntu okanye ulingqina lombuso akurhorhise akuthumelele umzekelo iimeseji zefowuni okanye akufowunele okanye athumele abantu abazothetha nawe uyakwazi uyapha kumcuphi wetyala umcacisele into yoba kwenzeke ntoni ajonge ubungqina obo ke umcuphi kangumcuphi yena uzawukwazi ucupha ajonge uba nyhani yenzekile le nto wakuphazanyisana nophanda ngephazanyisana namangqina loo nto ithutha ukuthi iyawutshona kwibheyili yakhe naye abuyele awuhlala ejele ke ngoku axoxe engaphakathi ejele so nxa ungummangali etyaleni kwenzeke into yoba la miqathango umntu oyinikiwa ayophula wena fana ubucuphi wetyala umxelela uba nako kwenzeke oku noku noku ngoku lo mntu wenzele into then ke kwaxa kunjalo ibheyili yakhe itshone yena abuyele awuhlala ngaphakathi nje kule veke ephelileyo umzekelo phaa kwesithilesesidiexpate bekugwetywa umfana owayethe wadlwengula umfana oyinkwenkwe lo mfo yena uneminyaka eyi-55 wadlwengula umntana oneminyaka eyi-14 wayifumana ibheyili waza wathi ngafuna ukuqoba utyala wabaleka akazi etyaleni wakhangela wafunyanwa yatshona ibheyili yakhe wasukela ngo-2019 okwehleli ngaphakathi yathi ikheyisi yakhe yabe iyagqitywa kule veki iphelileyo so nakulinamanye amatyala akhe ihamba ngolo hlobo into ebheyili ukuba uphule imiqathango omnye imiqathango into yoba funeka yonke imihla ityala lakho libizwa nkundleni ube ukhona uba uthe wangaphumeleli ke ibheyili yakhe iyatshona wena ube uyawuqoqa ngaphakathi
somlomo masibambe ngazo zozibini siyivukani FM ngexesha lakho ngokuqinisekileyo ithe abe kanti ke kuyakhanya nakwabo ke bebenamehlo abe kanti bayawaxhoma umntu xa kuthiwa unikwa ibheyile ithetha ukuthini ibheyile siyabulela kakhulu somlomo ngexesha lakho
siyabulela kakhulu namhlanje.
Right ke luphuma apho uphuma kanye kwigunya abantu lezo tshutshiso i-NPA apha kanye kweliphondo lempuma koloni uLuxolo Tyhali esitsho ke cacisa kabanzi kuba kaloku isithwakumbe sendoda etyholwa ngokubulala abantu abathathu yabe kanti ke ifumana ibeyile sithe yabe kanti ke siyothusa ke sosenzo ezokucacisa ke into yebeyile xa unikwa ibeyile ayithethi loo nto ukhululekile etyaleni okanye ufunyenwe ungena tyala kodwa kulilungelo lakho lo mzuzu kusaqhutywa uphando ube kanti ke wena ungaphandle uxoxe ungaphandle kwaye ke futhi unikwa imiqathango ethile nethe wabe kanti uphazamisana nayo uzawuthi uphinde ube kanti ke uxoxa ungaphakathi.